Yoshua amebarikiwa kipaji. Angalia namna alivyomtazamia Omri Chirwa, akaipokea bila hiana, akageuza, akamwangalia mlinda mlango pale pale alipo, akaishusha, akaishusha vizuri kimo cha mbuzi kile. Ibrahim ajib miko makatabla, fanya kazi ya maana, shuti lake lile bakola alijaza mujawabu